Salibonani bazalwane ngegama lenkosi uJesu.
Amen.
Ngiyalibingelela ngoba ngile sikhathi ngikwesinye isigaba ngokomsebenzi wenkosi. Siyabonga ke ukuthi sihlangane kulo mhlangano wezihonqo, umhlangano womnyaka oka 2016. Ngiyathanda ke ukuthi ekulibingeleleni kwami ngibonge ukuthi iWest Zimbabwe Conference ubukhokheli bayo umfundisi uMathonsi, umfundisi Ndlovu, lo baba uMasuku, labafundisi bonke bensimu yeWest Zimbabwe Conference, labakhokhela ama elders, lebandla lingiphe ithuba elokuthi ngizokhonza lani njalo ngibe ngomunye wezikhulume wenalo umhlangano weWest Zimbabwe Conference lapha eNyamandlovu campsite. Ibandla lithi siyabonga kakhulu. Ngithanda ukubonga njalo uNajefta la yovumileyo ukuthi ngibuye ngapha. UNajefta uthe ngilikhulumise useKenya. Te ngilibingelele uNajefta badala, bafowethu, banawami, bazukulu bami. Mina sengingukhulu. Andiyabona le nwele. Sengingukhulu. Yes. Ibandla lithini ngokhulu. Amen. Siyabonga kakhulu. Ngiza ke phakathi kweni lapha. Ngivindana lo mcabango, le nkulumo engibusisayo njalo ebusisa umsebenzi engubizelwe inkosi, umsebenzi wesifundisi, inkulumo esebhayibhelini, inkulumo iyangithathekisa, injongo leyi iyangithathekisa, iyangiphakamisa, iyaphakamisa uJesu, iyaphakamisa abafundi bakuqala, iyaphakamisa ibandla lakuqala. Inkulumo ngumcabango, yinkambo esebhayibhileni elidala lebhayibhili elitsha. Inkulumo inkambo engukholwayo ukuthi umlimo uzayifithezela kimi njalo aphinde ayethule kini, icace ibe lomutsho. Inkulumo lomcabango nali inkambo eyabusisa uJesu, yabusisa ibandla lokuqala, efuze isibusise lathi nxa sisembalini yokucina andubana uJesu aze emhlabeni. Inkambo leyi ithi yona Gethsemane experience. Gethsemane experience. IGethsemane experience ngiyakukholwa ukuthi amabandla wonke amasabatha ayikhona kuphela West Zimbabwe Conference, ngathi singkhuluma ngise West Zimbabwe Conference, kodwa amabandla wonke awesabatha awubamba umcabango, ayibamba inkambo yeGetsemane. Izimuli zamasali, abantwana abazalwa ezimulini zamasali, abantwana babafundisi, abantwana bama elder, abantwana bama digoni, abantwana bama superintendent, abantwana bethu sonke bangene kunkambo yeGetsemane. Kuqakathekile kakhulu, ikakhulu nxa silungiselela ukuza kwesibili kukaJesu. Asikhuleke nini sonke. Baba wethu, nxa sivula umhlangano oka-2016 khonapha eNyamandlovu, silabantwa bethu labazali, siyakunxusa ukuthi wehle ube yingxenye yethu kwena lo mhlangano. Nxa singena, singeniswa uhlelo lwaseGetsemane, sibusise njengebandla, sibusise njengabafundisi, sibusise njengabadala bebandla, sibusise njengabatsha, ngoba yakubusisa le nkambo. Xa sizayihlola ezwini lakho, senzele kahle Jesu. Bese kusithi udumo lobukhosi luye kuye uJesu lamandla kuze kube nini lanini. Siqalisa ngeGetsemane experience prayer. Inkambo yaseGetsemane, umthandazo wayo. Ngithanda ukuthi ngithi kithi sonke nxa sisenza lo umthandazo, ngithi akukhangele umama, baba, dade, fowethu, umzalwane oseceleni kwakho, lani bantwa bami, bese lisenza lami lo umthandazo. Please turn to your neighbor on your left, on your right, and say with me, neighbor, we don't have to look alike.
We don't have to look alike.
Just love alike.
Just love alike.
Okay.
Let's pause and pray together. Thank you, Lord Jesus.
Thank you, Lord Jesus.
Lest we forget Gethsemane. Lest we forget thy agony. Lest we forget thy commandment to love one another. Lead us to Calvary. Amen. Uyomthandazo wethu. Akudingi ukuthi umama uMadube afana nelo mama uMancube. Akudingi ukuthi uElder uMthembo afana nelo Elder uNcube. Kodwa kuyadingakala ukuthi sithandane. Ya, ukufanana. Hayi, asidingi ukuthi sifanane. Lama twins, amaphahla, singabathengela izigqoko ezifananayo kodwa kabafanani.
Okay.
Abafanani amaphahla. Lathi mhlawumbe xa sithadisa siyafaka umcabango ukuthi sebenyamanye, nxa bezaqhubeka bendawonye bazacina sebefanana. Hayi, akulanto enjalo. Akulanto enjalo. Balokhe becabanga okwehlukeneyo ngoba ngabantu ababili. Soke lithe wathalala lapha njengo Israel wenkosi uJehova ngithanda ukumemezela ngenxa yenkambo yaseGetsemane ukuthi alifanani, alidingi futhi ukuthi lifanane, ungasifananisi noma dube uright njalo. Uhlabele ngendlela yakho, ukhonze ngendlela yakho, udle ngendlela yakho, ukhuleke ngendlela yakho, uthumayele ngendlela yakho. Ungathumayeli njengomfundisi uNdlovu, uthumayele njengalokho umlimu akufake kuwe, wakudala wakufaka kuwe, kube yilokho yikhokho. Neighbor, we don't have to look alike, just love alike. Why? Lest we forget Gethsemane. IGethsemane eyenza sonke lapha sibe kule ndawo. IGethsemane yiyo i-common denominator. Kakula muntu who can say, I cannot, we can all fit because of Gethsemane. Akula muntu. Labadala asebefika iminyaka yama 80 ngenxa yeGethsemane silabo emhlanganweni wezihonqo. Labokhulu abangasakwanisi ukuhamba ngenxa yeGethsemane silabo emhlanganweni wezihonqo. Gethsemane. Ivesi yethu siyithola encwadini kaMateyu. Asihambe nini sonke eBhayibhelini elitsha, ibhuku lakuqala eBhayibhelini elitsha lilayo indaba yethu. Nxa sikhangela iGethsemane ngenxa yokuqakatheka kwayo langenxa yesimanga sabo, abalobi beBhayibhile bayibhala inkambo yeGethsemane, bayibhala emabhukwini amanye, bayibhala ebhukwini likaMateyu, bayibhala ebhukwini likaMarko, bayibhala ebhukwini likaLuke, bayibhala ebhukwini likaJohane. Ithe isibhalwe kulezi ngwalo ezine, umoya wesiprofeti oyiwo njalo okhokhela ibandla lensali, umoya wesiprofeti ulayo indaba yaseGethsemane. Ungabona iBhayibhile lizipha ithuba ngabalobi beBhayibhile, ayikhona nje ivesi eyodwa kodwa amavesi isahluko, lizipha isahluko ngenkambo ethize. Leyo nkambo asiyo nkambo yokudlala. Ungabala ngenye indoda eBhayibhilini okuthiwa ngu-Omri, ngomunye wamakhosi. Indoda leyi ngathi ngibala ngayo eBhayibhilini ngadiscover ukuthi iBhayibhili limphe kuphela amavesi angu-8. Umuntu owazalwayo wakhula waba lemuli wabusa, kodwa konke akwenzayo iBhayibhili lakusummarize in 8 verses. Usitsho ukuthi he was the most wicked person. Ungaganga ube isigangi sokugcina, iBhayibhili will only dedicate probably a verse for you. Kodwa ungenza kahle. Even noma usufile, even noma sengifile, siyazilayinisa izikhulumi ukuthi sizokhuluma ukuthi sasilawe emhlanganweni wezihonqo. Siyazilayinisa izikhulumi ukuthi sasilawe xa kwakuthunyelwa iphinga. Siyazilayinisa izikhulumi sithi sasilawe xa sasihambela abagulayo, ngoba wenze kahle. Yenzani kahle ngasabatha, yenzani kahle. Asifuni ukuthi nxa usulele nami nginje njengomfundisi ngisole ukuthi ngizathini ngawe. Asifisi nokuthi abazali bakho sizabakhangela njani, ngoba unyabe usilele ubususitshiyela uhlupho, size siswele le ntshumayelo ukuthi sitshumayele sithini ngawe. Kodwa ungenza kahle njengeGethsemane. IBhayibhile kalipho kuphela amavesi liyakupha izahluko, ngoba yinkambo yomKristu, yinkambo yokuya ezulwini. Xa siyifunda-ke, ngikhethe ukuthi ngikhulume ngale inkambo kuphela ngikhangele ibhuku likaMateyu. Kanti nxa ukhangele amabhuku esengiwabethile ayikhuluma indaba yeGethsemane,
Ashoma Pupera, Ase Pipilini, Akumanga, Ase Ketseman, Otwa, Konale, O Israel, Ikona, Ingati, and is of Toy Ketseman. Kona. Asiba Lenin Pipe, Mateo 26, Ivesi, Yeliga 37. Umas balela ezinye zamabhuku ezikhuluma ngeGethsemane. Kumakho u14 iverse ngelika 32. ULuke u22 iverse ngelika 39. UJohane u18 iverse ngelika 1. Na yizahluko ezikhuluma ngekambo yeGethsemane. Kodwa hayi angishoze mina ngikhangele lesi zahluko, mina ngikhangele uMateyu 26 iverse ngelika 36. Kuthi ukuthi kule inkonzo engivula ngayo, mina mbala kuphela iverse eyodwa yiyo izakhuluma ngiyemikiyo. Angisuze ngiye kwamanye amavesi, ngizakhuluma kuphela ngikhangele iverse lika 36. Ithi yona lapha ngesilungu, then Jesus came with them to a place called Gethsemane, and they said to the disciples, sit here while I go and pray over there. Umlimo mabusise ukufundwa kwezwi lakhe. Ngesakithi ithi uJesu weza labo endaweni ebizwa kuthiwa iGethsemane. Wasesithi kubafundi ababe 11 church yokuqala, abafundi amasabatha ayi 11, kunamadikoni phakathi kwawo, lama church elder phakathi kwawo, njalo ngokufanayo kulibandla elipheleleyo umfundisi walo kunguye uJesu. Ithi iBhayibheli uJesu laleli bandla lakuqala elalinamalunga angu 11, ngoba elinye lamalunga laseliwile, nanzelela uzawa. Omunye waleli iqembu lokuqala, ibandla lokuqala lisungulwe ngamalunga angu-12. Omunye wakhona wayesewile ngesikhathi sokubuywa ensimini yaseGethsemane. Ngubani lo? UJudas Iskariyoti. Kodwa laba abanye bala belokhe belo Jesu. Ithi iBhayibheli weza labo kule ndawo ebizwa kuthiwa iGethsemane. Xa esefikile khonapho, ithi iBhayibheli uJesu wasesithi, hlalani la mina ngiyekhuleka. Inkambo yeGethsemane, xa ukhangela iGethsemane, iGethsemane yiyo indawo lapho uJesu abubula khona ebubulela umhlaba. Yiyo indawo lapho uJesu ancenga khona encengela umhlaba. Ibala elithi Gethsemane libala elifanana nomuntu wesifazana. Umuntu wesifazana ngumuntu okhangelele ukuthi adabule isizwe, kube labantwana mhlawumbe 5 emulini, kumbe kube labantwana 2 emulini, kumbe 3. Umama ukhangelelwe ukuthi adabule isizwe. Umama naturally is a producer. Umama aproduce kuphela abantwana, into zonke zinhle umama ulawa amandla, uyenelisa. Siyilokhu esiko khona nje ngenxa yabomama. Siyalibonga bomama. Wabani ngumama ngoba likhangelelwe ukuthi liproduce uthando ezimulini, liproduce ubuhle ezimulini, liproduce ngitsho nabantwana emulini. Ya asikhangela umama okhala ngomsebenzi. Itahani mina ngisabhizi ngomsebenzi, siyakubisela ngkhaya. Yeah. Nga uthathwa nje uthathelwa ukuthi uzokuba ngumama, unanzelele ukuqakathekisa. Angikhulumi ngabantwana, ngikhuluma ngokuthanyela. Angikhulumi ngokuthanyela, ngikhuluma ngokukoropa. angikhulumi ukukoropa ngikhuluma ngayo yonke into eqondana lomama sikhona apho emhlangano nesikhongo silikhangele ukuthi lipheke bomama nxa sesincedisa sesincedisa ngokuthwala amanzi kodwa ukupheka isithwala pheka isithwala ngegama lika Jesu ukupheka isithebo pheka isithebo ngegama lika Jesu ungadelegate izinto ezikhangelwe wena nxa ngikuncedisa ngiyakuncedisa njengomsisi ngoba nawe kukhona lapho okhangelwe ukuthi ungcedise njengomsisi kodwa chova mama chova ngoba ngumama lapho emhlanganweni wesikhongo nxa siphuma la izolo ngitshela umntanami uMandlovu ngathi sesemhlanganweni wesikhongo umntanami kule 11 years simtha ngathi simtha ngifuna ukubona iqhiye ekhaya wonke umntwana olapha ole 11 years oyinkazana kusiyafika kugogo ngifuna ukubona amaqhiye ekhaya ngoba silapha ngegama lenkosi uJesu asikhangelanga izinto ezingaqedakala sikhangelele iqhiye ekhaya ngegama lenkosi uJesu ngoba ngumama ngegama lenkosi uJesu ukutshengise ukuthi ya umuntu sibili you are worth the woman Bible nayikhuluma ngeGethsemane kayidlali iGethsemane isesimeni sikamama iGethsemane isilethela impilo naphakade silapha nje ngenxa yeGethsemane as a result of Gethsemane we were given birth we were born sasa eGethsemane Balenti Gethsemane xa ulikhangela ngesilatini kuthiwa tocolus olei ibala elithi tocolus olei ngelesilatini ngizalichasisa leli bala ibala leli litsho ukusikwiza ukufithizela ukhipha i-oil njengecooking oil but cooking oil yakhona kayisiyo le eyethu ezitolo yileyi esithi nxa umuntu esegula esabatheni siyemthoba ngayo i-olive oil that olive oil does not just come easily but it is pressed isigayo eGethsemane kuyagaywa uJesu wagaywa ngenxa yokuthi wayigala uJesu umhluzi waphuma kuJesu ngumhluzi owaletha usindiso la iviki yonke lisesigayweni lilande ukuzogaywa ukuzosikwizwa ngoba abanye benu liyasiphakamisa sifuna ukupuntula ukudansa kwakho futhi nxa sikupuntula asisoze silalele wena siyakubamba nxa umama wayekhama ithumba wayengakhangela ukukhala kwami wayekhama kodwa nxa esekhamile nxa lipuntuka nami ngikhukhumula sengisazi ukuthi engisikeesesile igama lekosi Gethsemane Gethsemane sizompuntuza sizompuntuza amantombazana sizompuntuza obaba sizompuntuza abafundisi sizompuntuza ogogo sizompuntuza okhulu sifuna abantu abaphelele nxa ujesu ebonakala sifuna ukulipresenta liphelele ngegama lenkosi ujesu Gethsemane is a proper place for a Christian xa yayiyingadi le ndawo le kwayo kwakunentaba okuthiwa i-Mount of Olives intaba le i-Mount of Olives yayingasontaba yokudlala ko-Israel nakathesto kungasontaba yokudlala intaba le i-Mount of Olives yiyo intaba uJesu wathi sesisuka emhlabeni after the Gethsemane experience after sevuka emangcwabeni wasukela kuleyo ntaba leyo ntaba futhi mhlane sebuya lami esebuya lami okwesithathu uyafika abe khona fana njenge-flight kule ngilosi siphakathi kunabangcwele amasabatha intaba liyana ebesehlala nefamatshila intaba leni siba flat God becomes our home for eternity ngiyabe ngikhulu sabukhulu kodwa kufuna iGethsemane Gethsemane Gethsemane nxa esibala kahle laphana evesindyana yindawo yomthandazo kulapho uJesu ahamba khona kule ingadi wayejayele ukuhamba khona ayikhuleka kodwa lobu busuku okukhulunywa ngabo kuMateyu 26:36 kwaba yibusuku obunomehluko ngoba kule ingadi noma wayejayele ukuzokhuleka kodwa lapha ngalobu busuku esiza kule ingadi okungithabisayo yikuthi kwaba yibusuku bakhe bokucina emhlabeni kwaba yibusuku bakhe bokucina kule ingadi the next appointment with us when he comes again.
Amen.
Sangaphinda buyela kuleli ngadi. Nxa ngikhangele khonapho esibizelwe khona la ngingakatsho something kule ndawo le ake lingivumele ngike ngiye ngicazulule ukuthi kungani uJesu wayikhetha ingadi yaseGetsemane njengengadi yokukhulela. UJesu wayikhetha ingadi yaseGetsemane njengengadi yokukhuleka ngoba ingadi leyi yayisiphenduke yaba ngcwele ngenxa yokuvakatha kukaJesu esiza kule ingadi. Andubona uJesu ayinanzelele aqalise ukuyakhuleka kiyo yayiyingadi nje kodwa uJesu uthe eseyikhangelile wayibona wayikhetha ukuthi le isiza wayingadi lapho engizakhuleka khona. Kuthiwa uJesu wayehlala eyivakatshela ingadi le. Nxa wayehlala eyivakatshela ingadi le uJesu kutsho ukuthi umhlabathi nakumhlabathi umhlabathi lowo okuleyo ngadi wawusuphenduke waba ngcwele ngenxa yemthandazo kaJesu. Ayikhona umhlabathi kuphela, izihlahla ezikhona khona eGetsemane zase ziphenduke zaba ngcwele ngenxa yemthandazo kaJesu. Amadwala akhona phana ayesephenduke aba ngcwele ngesikhathi sikaJesu. Amaluba ayakule ngadi ayesephenduke aba konke okule ngadi wasokuphenduke waba ngcwele ngenxa yemthandazo kaJesu. Indawo le isiyiGetsemane, isiyiGetsemane imthandazo esiyenzwe la isingcweliselo umhlabathi, imthandazo esiyenzwe la isingcweliswe izihlahla lezi, imthandazo esiyenzwe la isingcwelise utshani. Indawo yonke le isiphenduke yaba yindawo yaseGetsemane, siphenduke yaba ngcwele ngenxa yemithandazo esiyenziwe la, enziwa yi-prayer band, enziwa ngabafundisi, enziwa ngama-elder, enziwa ngamapapa. Indawo le isiphenduke yaba yiGetsemane. Usadlalimani yena ukuthi uJesu wayeyivakatshela iGetsemane. Indawo le sizabayivakatshela iminyaka yonke nxa sisaphila. So nxa umnyaka ozawusizayo u-August esizayo wohle uplane ngegama lenkosi uJesu, sengisiye eGetsemane. Sengisiye eGetsemane. Getsemane kulapho umlimi okwamthokozisa khona ukuthi ahlangane nomuntu owayewele esukweni. Ngenxa kaJesu umuntu walethwa njalo kuNkulunkulu. IGetsemane kulapho uJesu aba lesinqumo esikhulu sokusithenga njengezulu. Nxa ubala ngeGetsemane kuthiwa uJesu wakhuleka kathathu. Inumber u-3 kasiyo number yokudlala. Kakhulekanga kathathu kuphela, wayekhetha abafundi abathathu esesiya decide ukuthi ogogo bonke abala ngibafuna ezulwini, okhulu bonke abala ngibafuna ezulwini, omama bonke abala ngibafuna ezulwini, abantwana bonke abala ngibafuna ezulwini, intandane zonke la ngifuna ezulwini. Kuthiwa wasekhetha abafundi abathathu wasesithi ngicela siye laphana, kodwa kwakuphakathi ensimini yaseGetsemane. Uthe esethe ake siyeni laphana kuthiwa uJesu wasesithi hlalani futhi la mina ngisake ngiye laphana ekhoneni. Wasesiyancenga kathathu. Members of the Trinity 3, uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Moya Ngcwele, uNkulunkulu uJesu. Nxa sakubhabhathiza sathi egameni likaBaba, egameni lendodana, egameni likaMoya Ngcwele. Unumber 3 kasiyo nto yokudlala. Ngingumzali nginje ngiyafisa ukuthi abantu bami babe between 1 and 3 ngoba unumber 3 ayikho unumber 20 number 1 to 3. Unumber 3 is biblical.
Amen.
Number 3. So now I'm going to cause khonapho eGetsemane ukuthi kathathu kathathu ayihlome ekamgadlane kaJesu. Kuyakulwa ngoba eGetsemane yimpe enkulu, kulapho esihlangana khona noSathane campsite lesenje ngiyivula ngegama lenkosi uJesu ngivula ngesithi masali intole iGethsemane xa iGethsemane kanye ngomnyaka vakatshela iGethsemane kanye ngomnyaka vakatshela iGethsemane thengisa konke olakho ungaphuthi ukubuya eGethsemane xa besiyibala ivesi ivesi ithi ibandla lakuqala amalunga wonke ngaphandle kwehedwa kuphela owayesewile bonke uJesu wabuya labo eGethsemane xa wayebuya labo eGethsemane kutsho ukuthi kakula msabatha okufuze engaphi eGethsemane xa ufuna ukuya ezulwini. That was the lesson. Ukuwaletha bonke bengu-11 ngaphandle kukaJudas owayeselahliwe wabaletha bonke eGethsemane ukuzokhuleka labo uJesu. Xa wayebaletha eGethsemane wayefuna ukuthi bayizuze inkambo yaseGethsemane. Ngivumelenini ngithi kini, xa sifuna ukuvuselelwa, xa sifuna ukuphiwa amandla okumsebenzela umlimo, siyayidinga inkambo yeGethsemane. Xa siyidinga inkambo yeGethsemane, ngivumelenini ngithi mina, nxa le ndawo le officially sengiyideclare ngathi iGethsemane for Adventist Nyamandlovu Bulawayo Churches under West Babe Conference, ngivumelenini ngithi mina, uyayidinga ingadi yaseGethsemane njengemuzi. Eyakho iGethsemane yemuzi. Eyakho iGethsemane yemuli. Xa uhlalela uveve, dinga ingadi ezabizwa kuthiwa ingadi yaseGethsemane ngemuli yakho leyo. Njengeluveve church, khonaphana eluveve church, dinganini indawo ilungise kahle ibe indawo ezabizwa kuthiwa ingadi yaseGethsemane leyo ngeyebandla. Kodwa phezu kwebandla laphezu kwaleyi e-West Babe Conference sifune yakho yemuli. Xa sesifune yakho yemuli sitsho ukuthi maybe kanye ngenyanga kumbe kanye ngemva kwenyanga ezintathu vakatshela iGethsemane lemuli yakho. Kuba abantu bakho, kuba abazukulu bakho, kuba umkakho, kuba noma ngubani oyingxenye yemuli liye eGethsemane liyekhululeka ngegama lenkosi uJesu. iGethsemane indawo yokukhuleka. Ungakhangela eBhayibhelini kule ngadi ezimbili. Enye ingadi iseBhayibhelini elidala. Xa ufunda kuGenesis yiyo ingadi yokuqala esasifakwe kiyo Adam noEva. Kodwa nxa ngiyikhangele ingadi yami ngiyiqathanisa le ngadi yaseGethsemane. Engadini yaseGethsemane lengadini yase-Eden ngizuza izinto ezinje. E-Eden impi yayiphakathi kukaSathan lathi abantu. Kodwa engadini yaseGethsemane impi iphakathi kwama super powers. Okay. UJesu uMichael loSathan.
Amen.
Kusitho ukuthi nxa sesikhuluma ngokusindiswa komuntu, umuntu umlimi uthi akumeceleni, I relegate you to division 1. When it comes to issues of salvation, that is my department. Eyakho hlala lapha. IkuJesu wathi hlalani la mina
sesiyakhuleka.
Amen. Nxa sokusindisa umuntu akusafunakali umuntu, sokufunakala uJesu.
Amen.
Nxa sokusindisa umuntu akusafunakali umuntu, sokufunakala umoya ongcwele. Nxa sokusindisa umuntu akusafunakali noma ngubani, kufunakala izulu. Oh. Umuntu only comes in as a beneficiary. Ake siqathanise ingadi ezimbili. Nanku ngikuzuzileyo. Engadi yase-Eden umuntu uyawa. Engadini yaseGethsemane uJesu ubuyisela umuntu kuNkulunkulu. Ya, angilandaba lalo i-Eden ukuthi ngawa ngaxotshwa akungihluphi lokho. Kodwa kungithabisa engikubongayo emhlanganweni wesikhongo xa ngikhonapha ngo-2016 ngiyakutshela mama, ngiyakutshela baba, yikuthi sesibuyiselwe ensimini njalo. yi Gethsemane. Engadini yase Eden umuntu uyona eGethsemane uJesu ngiyena umuntu. Engadini yase Eden umuntu uhlangana noSisi. Engadini yase Gethsemane uJesu uba sesizini ukuze mina ngabe sesizini. Engadini yase Eden umuntu uyehlulwa nguSathane, unotshwa nguSathane. Engadini yase Gethsemane ngiyadeclare, ngiyaproclaima uJesu uyanqoba. Engadini yase Eden siyaxotshwa njengamalotsha. Phela umnikazi wendincangasi akufuni uyakuxotsha. Engadini yase Eden siyaxotshwa, size sivalule phandle, ufakwe lengilosi ukuthi vele singabuyeli. Kodwa engadini yase Gethsemane siyabuyiselwa kuJehova. Ungakhangela uJesu abantu abuya nabo engadini yase Gethsemane abangu-11 amalunga okuqala. Abantu laba ngabantu ababebabi ngokwempilo. Silabantu khonaphana u-11 disciples ababehwabha. Kule bantu abahwabha e-church. Ungamupha nje ithuba lokuthi akhulume kulwa nathi. Uzuzibuza ukuthi kathi sekula yiphi impi la. Even noma ekhuma nomkakhe bedroom is just military. Ngukhomanda ufuna kumatshe ebedroom. Ufuna kutshaya isalute ebedroom. Ufuna left, right, eye, front. Mama azazwe sokuthi ya. Amadoda uJesu abuya nawo eGethsemane, amadoda anjengabo Johani, nomfowabo, Sons of Thunder, amadoda ayiduma. Kula bantu abadumayo, labantwabethu baze baswele ukuthi bangangena ngathi nxa sisechurchi. Bayaduma, bayaphazima impala. Nokudla kwangikhona noma isekuphekile kawukuhawukeli ngoba kuphekwe ngumuntu odumayo. The soup iyala iyalandula ithi umuntu ade mpheka ekephazima njengombani. Siyayibonga iGethsemane, siyalibonga izulu neGethsemane. Wabuya la uJesu abantu abajula.
Amen.
Labadelelayo wabuya la uJesu. Labathandabuzayo, kulabantu abathandabuzayo ukuthi ngomhlangano ka-2016 kuyaphumani ku-camp meeting. UJesu wabuya labo eGethsemane, abantu abanjengabo Thomas, Doubting Thomas, wabuya labo. Sibuye labo, siyalamukela eGethsemane ngegama leNkosi uJesu. Siyalamukela. I welcome you. Siyalamukela. Mamukela zonke izulu. Abantu laba bangu-11 uJesu wabuya labo eGethsemane. Akulamuntu oyedwa oyeright, even uPeter was the first person to deny uJesu. Kodwa uJesu wabuya labo ngoba esazi ukuthi iGethsemane iza kulungisa. Xa kule ndawo esilungisela amalunga ebandla, xa kule ndawo esilungisela ubaba, xa kule ndawo esilungisela umama, xa kule ndawo esilungisela youth, ayikho enye ingadi ngaphandle kwengadi yaseGethsemane. Ngadi yaseGethsemane, ngadi yaseGethsemane ngiyithandela ukuthi yingadi yokuletha inhlupho. Ngithi iBhayibheli, xa uJesu wayesebanga khona eGethsemane esefikile, kuthiwa uJesu xa esondela khonaphana wazwakala esithi umoya wam wephukile. Kula bantu la abale moya ephukileyo iyephulwe ngabantwana abasebenza egodla, iyephulwe ngabantwana abasebenza eGotswana, iyephulwe ngabazali, iyephulwe ngabazukulu. Uright mama uba lapha ngoba uzendaweni ezadila nenhliziyo ephukileyo. IGethsemane yindawo yenhliziyo ezephukileyo. IGethsemane yindawo yensizi. IGethsemane yindawo yokwenza konke kube right. Xa bengikhangela ingadi le ngayinanzelela, ngiyayinanzelela ukuthi ngemva kwenkambo kaJesu ulule inkambo yakhe yokucina ngalobo busuku futhi wakusebusuku ithi iBhayibheli the next thing eyenzakala kuJesu uJesu wasebotshwa xa uJesu ebotshwa xa ithuba lizavuma phakathi kweviki ngizalibonisa okukhulu lapha xa uJesu sebotshiwe nguJudas into emangalisayo yikuthi nxa uJesu wayebanjwa nguJudas ngenxa yenkambo abanayo eGethsemane uJesu was not violent. If there is a garden that can make you as soft and tender like a dove, it's Gethsemane. Siyabadinga obaba ababuthakathaka. Siyabadinga abafundisi ababuthakathaka. Siyabadinga amadikoni abuthakathaka. Kutwa uJudas wayemlanda ephethe imkhonto ecabanga ukuthi uJesu laye uzakuthusa ngenqindi uzakuthusa ngomkhonto kutwa uJesu wama wathi mngane iGethsemane leyo kuyisifiso sami ukuthi umama umthethe ngenxa yeGethsemane akuzwakala usithi mngane akuzwakala usithi kubaba mngane akuzwakala usithi ukhuluma kahle nogogo akunanto ebulala abadala njengokuthi nxa sikhuluma nabo sibe sihwapha akulanto ebulalayo njengokuthi nxa umile so sihle sibona umuntu oyingozi umile nje sinxa sikukhangele so istructure sakho sihle sibone ingozi kuwe sihle sibone ukufa kodwa iGethsemane iyakulungisa amehlo anyonkolozayo amehlo akhothozayo amehlo ayeyisayo ukwenza okweyisayo nxa umuntu ephekile enze ngemizamo yakhe yonke ukuthi kuyini khonokho engani umbuza kwenza into engcono iGethsemane ikwenza ube so polite u-accepte ucommende well done
amen
I have something to eat
amen
emhlanganweni wesikhongo kule possibility ukuthi umuntu ophekayo engapheka imbuzi ngoba isikhathi sisichitha sila xa isipheka imbuzi lezi nto ziyayidla asidleni ngegama lenkosi uJesu asidleni ngegama lenkosi uJesu kuseGethsemane eGethsemane kuseGethsemane yindawo ekhangelelwe ukuthi wonke umuntu azethule azehlise infekti kuseGethsemane lapho uJesu angazange wakhuleka njengendlela akhuleka ngayo uzwakale sithi oh my father surrendering himself totally to God. iGethsemane iyakwenza ube so humble uzethule kumama uzethule kubafundisi uzethule uNkulunkulu uzethule kulabo futhi uzethule iGethsemane. Gethsemane. Ngasikhangela ngale ingadi yingadi edinga ukuthi nxa sesiphuma la sibuyele emakhaya njengamasabatha sihambele inkambo yeGethsemane hambele inkambo yeGethsemane nxa usudlule eGethsemane bonke ade kungekho kahle empilweni yakho sokumpuntshuziwe ngegama likaJesu ngithanda ke ukuthi nxa ngifika emaphethelweni ale nkonzo ngilethe umoya weGethsemane sesifuna ukukhama abantu la sifuna ukukhama amathumba ezilimi Gethsemane yakwenelisa xa uJesu ephuma lapha waphuma isephelele xa abafundi bephuma lapha baphuma lapha sebephelele ngoba imbali yasitshela ukuthi even lo Peter who nearly missed the experience and right there wacina esequma omunye walabana ababebiyela uJudas ngenqambo ithi iBhayibheli ngemva kwalokho uPeter waphenduka futhi waseGethsemane wazoncenga waba nguPeter omutsha nxa kule ndawo ekupha impilo entsha nxa kule ndawo ekupha umusa abathi mfundisi ngibuye lazo mfundisi ziyasinda kodwa ngiyabonga uJesu ngeGethsemane omama bathi mfundisi imthwalo inzima kodwa ngiyabonga uNkulunkulu ngeGethsemane obaba bathi mfundisi uyababa ngoba ngiyokubala kahle ngeGethsemane kuthiwa wakule nkomitho uJesu okufuze ayinathe inkomitho liyana was a cup of bitterness that was apportioned to umuntu okufuze kube ngumuntu okufuze anathe inkomitho liyana yayimele izono zomhlaba yayimele insizi esidlula kizo inkomitho lena yayimele izimfa esidlula kizo inkomitho lena yayimele noma yiluphi udubo olucabangayo inkomitho lena thawu Jesu umthandazo wakhe wokuqala wathi baba bengiloyisa ukuthi inkomitho leyi isuswe kodwa nxa iqhubeka ethandaza waze kwaba amahlandla amathathu umthandazo wakhe wesibili nowesithathu uJesu watshintsha wazwakala esithi hayi baba mayingasusa inkomitho kodwa ngipha amandla ngiyinathe nxa ngikhuluma phakathi kwenu ezama inkomitho endazo ezibabayo ngifuna umlimi angipha amandla zingasuki kodwa umlimi angipha amandla ngizinathe inkomitho zensizi inkomitho zokugulela inkomitho zokuswela imisebenzi inkomitho zokuhlekwa nokuyangiswa oh mlimu ngipha amandla ngipha amandla Jehova eGethsemane ngipha amandla mawungayishusa inkomitho kuthiwa yena inkomitho yayigedezela so esandleni sikaJesu kuthiwa uJesu nxa ubala kahle ngendaba yaseGethsemane inkomitho yena igedezela so izandla zikaJesu ziqhuqa ukuthi ayiphakamise inkomitho ayisondeze emlonyeni kuthiwa isilingo esikhulu esamhlikela uJesu eGethsemane yikuthi ethi hayi sengiyilahla phansi inkomitho lena ihlichitheke mina vele kangonanga sembuyela kubaba kodwa kuthiwa uJesu wagedezela izandla ziqhuqa wagedezela uJesu kuthiwa waqinisela uJesu wazwakala esithi baba ngicela amandla wawuhlaba umkhosi baba ngicela amandla ngiyinathe inkomitho kuthiwa nxa wayekhala ehlaba umkhosi kuthiwa izulu lavuleka nxa izulu livuleka kuthiwa uNkulunkulu wala wehla uNkulunkulu ngengilosi eyathatha indawo kaSathane yeza kuJesu yafika yama kuJesu ethi hayi Jesu sengithunywe ngubaba angilandanga ukuzothatha inkomitho kodwa ngizokuqinisa kuthiwa ingilosi yamupha iview yamupha ividiyo yamupha imovie yathi akubabona omama abaze emhlanganweni wesihonqo bona iBulawayo bona iZimbabwe bona iAmerika kungaqhubeka uyinathe inkomitho bonke bayahlelima Isimanga somu waseka yena 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 yena
Yes.
Ngicabanga ukuthi uJesu wanqoba eCalvary. until I had to read. No, we just want no way to
amen.
Sisese kone mhlabeni la, asika indawo. Nyaya ngizoba nje that hayi sesihamba, mina ngisese khona labo na Jefta. Ha wena usuhamba hamba, mina ngisese khona. So njoba ngisese khona, ngifuna amandla ukuphila emhlabeni
ngoba
amen.
Banga ngale mini, abathi mfundisi. Banga ngale mini, abathi mfundisi isimanga. So umuntu waseka. Banga ngale mini. Banga ngale mini. Wakhala uJesu eCalvary. Bangaki, bangaki ngale mini. Wakhala uJesu, bangaki ngale mini. Isimanga. So umuntu waseCalvary. Yena, yena, yena. Banga ngale mini. Is a man, so who was a cup. I want to cause the Gethsemane experience to hover around. Even now, see a peg of mama. Lani go baba, see a commands. My youth, I want to cause the Gethsemane experience to take over. As it shows the Saya and Dao, now it gets a man experience in Gabila. Sisese khona emhlabeni la. Kodwa when the church catches the Gethsemane experience, we'll be going home. Ngoba ngemva kweGethsemane, uJesu wayezwile. Kazange futhi waphinda waba nomsebenzi konke kwaso kuphela. Wahle kwaphela eGethsemane. Ngoba khona ukuya kulandile, waqedela lapho eGethsemane. Bantwana bakababa sesimdileyile uJesu. Ase sifunge ekhaya. Asingeneni kumkambo asegizile. Ngifuna abafundisi baze la. Bengaba mhlawu. Lunga. Bengaba. I Gethsemane. Indawo yokuncenga. Uncengela abantu. Uncengela izono zabantu. UJesu wasincengela. Bafundisi. Now, thank you, too. Just one. Cool. Bafundisi. Umfundisi ukhumala ukhona. Kumara buya ngama. Lo ncube buya ngama. Ngifuna abantu abathi mfundisi. Hayi insizi zithwalela ubhulu. Uyazi umsabatha. Azwi ukwazi izifundo zethu zonke njengamasabatha. Kodwa nxa iGethsemane experience ungalayo. Nezifundo yalahlela phansi. Nezifundo yalahlela phansi. Lama doctrine yalahlela phansi. Lali sabatha yalahlela phansi. Isabatha limnandi. Nxa usudlule eGethsemane. Kuyisifiso sami lunga. Dube mfundisi. Mhlanga ncube khumalo ma elder. Bantwana bakababa. Ukuthi siseselapha lamhla yilanga lokuqala masingaphambi kutshakala asingenenini kunkambo yaseGethsemane.
Amen.
Ingadi le inkulu le yabona ingadi le yikuthi nje selilambile because ngifuna ukulidismissa kodwa emalaka lilambanga ngoba nani selilambile njengabopita abathi hayi sesilambile uJesu ngesikhathi ebadinga kakhulu. Wathi kathi ngehlulekile nje. Ngoba into leyi ngiyakanye ngomnyaka. Umhlangano wezikhongo kanye ngomnyaka. The next camp meeting is August. Ongasiza ngakho yikuthi ungasuki la ungalankambo yaseGethsemane. Ngoba uzamuthini uSeptember. Uzamuthini uNovember. Uzamuthini uDecember. UJanuary ka-2017 uzamuthini. Demand just as you are. You need the Gethsemane experience. If you are to face 2017, you need the Gethsemane experience. In fact, allow me to declare ukuthi uJesu, before he went to Calvary, he said, let me go through Gethsemane. If I go through Gethsemane, I am able to face Calvary. That's what I know. Just for my mobile. My friend is in. Lipituma. Kulega. I think we guide utility. Umoya wawo uligayide. Qalisa mhlawu. Izale ithintanisa ama mic.
Asikhona bisana makhanda sikhulekeni. Babothandekayo kuyona le imini yekuseni. Siyabonga ukubana usidedele ku 2016 wasivumela ukubana size kubona umhlangano wamadokodo. Nxa sivula wona lo umhlangano official ilizwi selifundiwe phakathi kwethu ukuthi asilakho ukunqoba ngaphandle kokubana siyedlula engadini yaseGethsemane. Siyabonga Nkosi ukukhunjuzwa ukuthi aluba sesifikelwa isilingo sesisehluleka ukwenza lokho esingakwenza njengabantu. Nxa sisondela insimini yaseGethsemane kukhona ukunqoba.
Amen.
Nxa sibala imbali kaJesu Nkosi ethandekayo kulapha aqiniswa khona. Nxa esesiyabheka nalo kubethelwa emthini waseCalvary wayesenqobile. Banengi abafowethu omama obaba abadala ebesilabo kulona leli bandla ngoba bengayifinyelelanga inkambo yaseGethsemane. Behlulekile ukuchapha izilingo akade bephakathi kwazo. Nampa baba abantu abakho. Abanye bemi ngezinyawo lapha kade behleli khona. Abanye basukile basondela eduze kuyona le indawo. Ngoba amanzi okusindiswa kwabantwana babantu ayazanyazanyiswa. Ngithanda ukunikela abadala labancinyane abaphakathi kwethu. Ukubana Nkosi ngenxa yeGethsemane sicela ukuchapha ngoba ngayo singabanqobi. Nxa abantu abakho besehlisa izinyembezi Siyabonga ukuthi inyembezi ingoma ethi zinkulumo zilomutsho siyabonga ukuthi wena umutsho wakho na usufundile kanti yamukela izinyembezi zabantu abakho thixo aliba kukhona imqanso akade beyikhangele ngoba ngenxa yeGethsemane Jesu siyabukholwa ukuba naleyo mqanso iza kudilizwa ibe level
amen
benelise ukuhamba bangadinwa ngoba sebehamba benqobile
amen
Baba yamukela umthandazo wethu. Busise ibandla lakho ngo-2016. Abe inkambo yethu yokulungiselwa ukuya ekhaya. Ngoba ngaphandle kokubona sinqobe isitha Nkosi, asilakho ukubona umbuso wezulu. Vuma inkambo yaseGethsemane isilamulele usitha esimsathana. Sithola amandla amatsha ngokukukhonza ngendlela ofisa sikukhonze ngayo. Abafundisi bakho baqhubeka bekhuleka yamukela imithandazo yabantu abakho. Kungumthandazo wethu egameni elihle leNkosi Jesu nomsindisi. Amen.
Amen.
Baba othandekayo sezulwini. Siyabonga ngoba ulwini noSathane wanqoba. Thina sokuyireplay okwethu ayisikho kulwa kodwa ikubukela impilo enqotshiweyo ngenxa kaJesu leCalvary ngenxa kaJesu leGethsemane ngenxa yakho konke osenzele khona yikho osifundisa elizwini lakho ukuthi singeke simelane noSathane siphumelele kodwa wena wamelana naye wanqoba okwethu ikuzuza wena sesingabanqoba Yilokho esikuzele phambi kwesihlalo somsathuwa ngoba uthebheka ngimeminyawo yaqoqoda. Aluba umuntu esizilisa vume ngizangena. Lord abide in us, God with us. Ukwenzela ukuthi kungabi yithi kube ngoKristu. Siyabonga ngoba uKristu uqedelana noSathane ezulwini, waqedelana noSathane emhlabeni. Ukunqoba sekungokwethu njengabantu abakho. Senzele lokhu udumo lobukhosi bube kuwe. Umthandazo wokukholwa egameni leNkosi uJesu.
Baba wethu osezulwini nalapha emhlabeni. Siyabonga. Ngenxa yeGethsemane.
Yes.
Siyabonga ngokuthi usindiso yiproject yakho.
Yes.
Isebenze sisindiswe. Akube lenguqu kwemangalisayo enhlizweni zethu. Uhlale phakathi kwethu wena.
Yes.
Kwazi kuyini okuzavalela ukubana siphi imvula yokugcina. Nasi sizwa ngeGethsemane. Siyacela intando yakho mayenziwe.
Amen.
Emhlabeni njengasezulwini. Hlala phakathi kwethu. Ngoba yakho ingcwele ukuthungamele yonke ihambo yethu. Kube khona inguqu kwemangalisayo lokuthula. Nangasi phakathi kwaona lomhlaba. Kungathi Nkosi nxa uphazima izulu liduma izinyoni ziyahlala ezihlahleni zifake izibindi phansi zikhangele ngakuwe sicela lathi kube njalo sikhona phakathi khona apha esidinga ukwethulwa izono eziningi sisize ngale ingemva kwemini kukhona esehluleka ukukhuluma Sisize sibe ngabantu abazi ukukhuluma. Kona esehluleka Nkosi ukudlelana nabanye. Sisize sibe njalo ngenxa yeGethsemane. Na uqoqa iregister yokuchina ezulwini. Besinxusa ukuba lathi sibe khona kule register. Ukuze nxa usiza ngenxa yeGethsemane. Sisabela amagama etelo encwadini yokuphila ngenxa yokubana sikhuleka sithembile egameni elihle elisindisayo elenkosi uJesu. Amen.
Amen. Baba wethu othandekayo sezulwini siyabonga ukuba thina sesilandela indlela evele esivule kudala asisadingi macebo ukuthi soyikulandela emanyathelweni akho Aluba sikhangela uzange ubale izono zabantu semhlabeni wawusithi wozani kimi lonke elikade lisinyanza liphumuza
Jalo toza gima soze gimlashi. Wawe mangara, bapari isu kubona izu zonizi, wakani ili beti hau. Katupundi suenu uza ndezo na vye njalo asali na zona. Utuwe na izofu na abakulayi wabatinga inyama. Ngalesu esiza tosi, kule kule umtanga nuko sikolo umtanga nuko kate loza kala umyala. Oti matina ukobo, yeka tesu na chegi ili wana zimbuye. Siya lo isa uba usi zuze suwe ili kaya. Tujano ila shiko isi mwela isi matabu tabu. Ya tuna uba wa ochinchile uma hadisa yo. Endi wana ameze sewe zumeza indotani. Seze indotani, ama totani, ama tutakaza kwa atisi zikati. Kwa siyetu siyo kule giwe, usuzi ile. Tina siku inise, siku zise, wana akugula tole tula ayo uwe. Singa funugu tuwala, tinitu ya zagesi zituwale. Kwa utesi ze uwe, inda basunugu wa muwe wena uenkoni. Yaza wena uwe muwe, tinasiwe iti.
Amen.
Sisi wede kamila chesu chesu. Amen.
Kiyoba, wata ndegayo. Siyabonga umusa ni utando lwako. Ngengambo ya Gethsemane. Si Gethsemane icho uzitela. Usibizile kona lapha ukuthi asikwazi ukuzinikela ngoba eGethsemane kulapho watshengisa khona kubeka phansi impilo yakho. Sicela ukuthi nathi sithole inkambo naleyo yokuzidela. Ukudela kakhulu izinto ezikhanya ngani ziyasiza zingasizi eziletha ukufa empilweni zethu. Ukuzidela kutsho ukuthatha inkomitsho ebabayo. Sicela ukuthi lathi usiphe umoya onalowo ngokuzinikela usenzele umusa ngokudlula eGethsemane. Lokhu silapha silokhu esiyisiphumputha kodwa umnyaka onalowo sicela ukuthi awudale umehluko empilweni zethu. Xa sizawubuyela nabobaba nabomama nabantwana isilisa isifazane lapha esidlula khona nakwatsho bathi ngempela laba kade bekade ngelo Jesu. Siyakucela ke Nkosi ukuthi sisindise kathesi hathi kusasa. Sicela ukuthi sinike amandla esingelawo. Sihlala sithembisa isikhathi eziningi suke lapha sisikhuluma ngemilomo yethu ukuthi akwenzakalanga langalutho empilweni zethu. Besicela ukuthi Nkosi impilo yakho kayizwakale ibonakale ezimpilweni zethu. Yephela amadokodo uzakutshengisa ngendlela esinatha ngayo amanzi, sitha ngayo amanzi, sitha ngayo emhlanganweni ukuthi laba bantu sebefikile eGethsemane. Siyabonga ukuthi ube lathi njalo cela ukuthi ukhulume ngaye nxa usisindisa umsindise laye ukuze ngalolo usuku olumisileyo usibutha amagugu akho. Sicela ukuthi sonke sibe khona ngenxa yomusa nothando lwakho ngaye uJesu wasifelayo ukuze kube laphakade. Siyakhuleka. Amen.
Delta sivalile. Sivalile.
Baba wethu osezulwini, sindiso thandekayo olothando olungeke lulinganiswe. Abantu bakho bonke babizile ukuba lapha abadala labancane ubabizele iphepose. Umoya wakho ongcwele ngawubhaphathize umuntu ngamunye ngamunye okhonapha. Inhliziyo zethu suzidonsile zalibona iGethsemane. Lapha Nkosi yakho inhliziyo yayidabuke kabuhlungu kanti usindiso wawusulusondeze eduzane. Siyakubonga Nkosi ngoba wawuphelelisa umsebenzi thina ukuze sisindiswe sonke. Sithanda ukubonga ukuba inceku yakho ekhethileyo kaNdlovu usuyisebenzisile kakhuluma ngaye nakukhulume wena. Abangakabhaphathizwa abaphakathi kwethu simi ngenyawo Nkosi angathi leli lizwi lingabahlupha ukuze bangene eJordani singakaqedi isihonqo. kungabi loyedwa Nkosi ozavuma ukuthi uSathane njengempisa amtshontshe ayelahlwa. Siyakhuleka ngoba sikwethembile, usivikele njalo uzasivikela sikhonapha. Qondisa Nkosi ingqondo zethu, susa amaqhwala, imilomo yethu, bamba ingakhulumi okungafanelanga, asizwakale sikhuluma njengabantu wabo. Siyabonga. Senzele umusa, nxa siyakwehlukana kathesi, okwakomoya esikudlileyo Nkosi kakube phakathi kwethu, sithi siyakudla okwenyama nje sivele sisuthi. Siyakudumisa ngalimini mini ngegama likaJesu ngiyakhuleka. Amen.
Ngiyalibonga Israyeli. Ngiyalibonga bafundisi. Ngiyalibonga bakutsha. Ngiyalibonga bogogo. Sesidlulile eGethsemane. Kambo yeGethsemane ayibe ingxenye yethu. Sasele namhlanje uJesu wazayibuya kutsha. Ngomthandazo wethu siyabonga ngale mini. Siyabuyisela abadaleni ukuthi basehlukaniseni. Ngengoma ebuthekile. Sibonge kakhulu iChurch Elder. Buya ngapha sikhulekela wenjalo futhi. Yes. Mama buya lawe ngapha eNtombendala. Buya ngapha Madube. Umabani eNtombendala. Buya ngapha mama. Buya ngapha eNtombendala. Yes. Siyabonga. Siyabisela kumfundisi lapha ukhona futhi ukutsho.
Bengisithi mina nxa ukhona phakathi kwethu engxenye usengapha uzinikela. Nxa sisiya ngapha, sondela eceleni laphaya.